afise umutwaro wo kuzigama uyu muriro imana iwase bose imana iwase bose muri mwewe imana iwase bose muri cewe iki gihe tugezemo harageze ko duhagarara ikintu kigira kane nari kuvuga byinshi ariko reka tuhareke ariko ndagira ndababwire ngo mbavuge ikintu gisanzwe ntihagire uwunjirira urubanza mu bituma ntazova mu ishengero rya Pentekote ni kubera yuko bambwiye mesaje ivuga ngo wihane mu 92 niho ndihana ndakira Yesu mu mutima wanjye nk'umwami n'umukiza wanjye kandi nihanye narumvise ndose amahoro mu mutima nagira mbaza abandi bantu igihe bihana bumvise barose amahoro mu mutima abandi bandi igihe bihana bumvise barose amahoro mu mutima gira gutya turaha abahariwe vuge muti amen abakikijwe vuge muti amen mbega batwigishije neza ikigira kabiri nkundira ishengero rya Pentekote nari muri lise y'igitega yitwa Nyabiharage nari nicaye mu ntebe turi gusenga nk'uku hamba nicaye gutya turiko turasenga numva ubushobozi bumanukiyeko hanyuma bumanukiyeko ntangura kubudura mwemu yera kuva icyo gihe kugeza n'uno munsi ndacumva ubwo bushobozi kandi n'ubwo ukuri si ibintu bya filozofi ni ibintu bifata abantu bumva ibya mwemu byafashe nsubire mugere gutya turabe abantu bagira ubuntu bakazwa muri mwemu bumva ari byo hari mushika ari kumeza ibiganza bitewe n'ababwiriza hari ibindi bintu byitwa mwemu yari yo hanze atari byo mushika njambariye ngo babana n'umuntu ategwa n'abadayimoni ari mu rindi dini hama ngo pasitori wo mu iryo dini bacavuga ngo aho yagize kurusirikwi ngo bituma bisaba ko tumuregerera mwemu ngo tukayiregera uwo mupasitori yavuze ngo ububasha bwo kuregera impemu abumva ibi bintu ari byo turabe subire mu mwemu uti amen abumva ibi bintu birahagije muti amen haleluya ibi bintu binguye neza cyewe sinaje mu ishengero ndondera umupasitori cyewe sinaje mu ishengero ndondera y'umugore cyewe sinaje mu ishengero ndondera y'ubuvugabutumwa nacyo ndondera Yesu nacyo ndondera Imana abandi mwaje murondera Imana muraho muti amen muti amen abantu mwaje murondera Imana icyanzanye hano icyanza cyangumije hano narahabonye Imana narahabonye Imana mfite ibintu birenga kimwe nabonye mu Mana haleluya iyi Mana rero jyewe nzoguma aha haleluya abandi bazoguma aha turabe tujye tubisenga kubise ibiganza hejuru tubisenga raboka toyi amen igituma tugira kubise ibiganza hejuru tubibwire Yesu tuzoguma aha Yesu tuzoguma aha Yesu ibizorondera kutugwanya urabigwanya Yesu ibizohangarira ishengero urahangana na byo Yesu ibizohangara abakozi babo urahangana na byo Yesu ibizohangara abungere bacu urahangana na byo Yesu ntagombe irahangana na byo irahangana na byo ego 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 amen ego 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 urahangana na byo Yesu igituma mpenda agirira isengesho ikindi gihe mpemu yaranjanye hari mu myaka iheze njanwa ahantu mbona inama ihayiragirwa yo gusambura ishengero rya Pentekote narababaye iyo nitegereje ibiriko biraba muri ino myaka ndababara ariko mfise mesaje y'ihumure bene data mwene data nimba Imana ikiri mu ruhande rwacu ibizoduhagurukira kutugwanya ibizogomba kudusambura Imana izobisambura mu izina rya Yesu ibizohagarara kutugwanya nimba mimaro katokando saitu nimimani kiringa nimimani kirimuru yiki nimimani kiringi shiha nimimani kiringa shikano nimimana liyiki mbuka nimatari vyacu nimatari nyungu z'umuntu umuntu azogwanya ibi bintu imana izomugwanya umuntu azobihagurukira uyu muriro uzomuturira amashuri mwiyubare kugwanya ibi bintu mwisunze ubwenge bwanyu bene data mufite influence zikomeye mwirinde kugwanya ibi bintu mwisunze kw'abatama bacu mubasunze amashuri ibi bintu birimo umuriro ibi bintu biraturira ibi bintu birica ibi bintu birahuma ibi bintu amen amen halleluya 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 ibi bintu abatabyumva mubyigirwe hirya irakaze n'umuriro n'umuriro manura ibiganza bisa abaheza ibi bintu bituma tuvuga indimi tutize mu ishuri sogokuru wanje ari mu ishuri ya bibiri y'ikongo yambariye ngo umunsi umwe yavugishijwe mu gisuwedwa cyiza narerewe imbere y'ibirenge byo yanyigishije ibintu byinshi ngo yavuga mu gisuwedwa jewe maye ndavuga mugabo hari uhantu twa kumenyerwa ku yandi mbere y'ishenge nimba hari abantu nuba n'aba batama batangije ibikorwa by'imana nimba hari abantu nuba n'aba bantu bashonje basonza ku ishengero ry'imana nimba hari abantu umuntu akwiye kwiyubahana naho bakwiye kwicara hasi ukicara n'aba babyeyi badusenge tukuzura mwemuye n'aba babyeyi badusenge